Hamagara kenshi ngabona ari cyushaka Si lazimishe mapenzi wenda nanjye bizaza Gusa buretse kwibwira